That's the line.
Yeah, I got it.
You got it? Okay.
Kia ora, we're here in Tāmaki Makaurau at Viva Studios. This morning we're having a bit of a kani-kani, learning a whole bunch of different styles from around Te Moana Nui Akiwa. What styles are we learning, Olivia?
We've got some Māori, Cook Island, and Tokelau.
Tee, let's go!
Oh, that was nice!
He wairoa e noho tai ana I te takako. He oi mehe manawa I ne ki te manaho. I raro I te ramo te rā me te ataro. Ka wai ata ki takutau, takutau. Me he mapa, ko koe kei roto. I takutata, ki taku ngā kaupana. Ka haere atu rā koe. Hoi anō ka noho tonu ke Riti ki te rā wewe he ka ugi mai e Kokomea, ea Ka tiro ki a koe ka ea Kokomea, ea Ka noho tahi a koa ki whera Mā ke tonu E kore e kore mā whetō pūrotu I te kokomea, ea, ea I te kokomea Kokomea, ea, ka noho tahi a koa ki whera